manje siphethele imfanda.
Hayi sodala manje ye
nabanye abantwana.
Ah ngiyabonga ukuthi nama chief thanks support ukuthi siphethe yani.
Yeah.
Ah kwazi ukufika nawe.
So
hayi la mancane.
So number bani?
Kumele ngithathe
1. Uthathe 1. Uyawina fanda. Awuqhabu kanjani? You travel 400 kilometers bese uthawuqhabu.
Nazi ke imoto esiyolwa ngazo ezisowethu to stand.
Abaphethe iwani kumele iwine la ngeke. So manje macanga uzowina la ku stand. Number 1.
Number
1. Asuka nini madoda.
With your spinning bike.
I see you on YouTube.
Now I'm very excited. Really bad, Tony Nani, Baba.
Come.
Oh, my God.